Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai.
Si a cassette a doma, 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 a domino, a ye juma, a bra, o nipponetti bonimo, no one won no ho. As such, not be a friend in Bonimono, Sabreno, Bonia, o ye yenina, and one kaibium, a ho, and a grace to me, a jumapim. Apart from that, no, sir.
Me too for say, so from a radin young copon was some. Na a ja may come any more, Penesona men coward.
Power of your hand, turn the sea into dry land, to the outcast.
So we trust in your umpire. Yada was say, wow, what's so many jina? If Freddy was sassy. Na wo sha nei na wo sha ejina nti ejina na wo ka ebemu nti abemu ebredu erade wona wo twedwuma de awusiesie ya ansa na wo sha wiase ade bose no ebredu ne dai aye frase wo dini mo dane kurodua yi emu nipa Emuadie nyina mepo ni nua nyina sa wonsa bra honhom moni nyina sise otumi ase se urade honhom emfasase ni kredue nnumum emuadie nyina me se urade otumi ase sanse na watwi wonsem pi ka kire wo ma na wodi adom ebre nso bedom wo ma bubu ani nyina koma ma urade Ame de wo nadwene so beto Awurade wo nsam wo Yesu Kristo dene mo meda wase se wo yi ho adi na watwi ewo krodua imu ama wo ma ewo krodua ma ho sampa wo na wo yi onyame na me ho mbeda ho adi ade anyina mu na ni monyam nye Kristo dia wo Yesu Nazareni dene mo amen The Bible in 2 Chronicles chapter 7, verse 14 to 16.
Ekin kan wo breso sem ma etosumi enu itiaye nso njiche mu aye du nine no. Na se me ma ya obo midin wo nso on.
Se ma bejina kurodue mu amebo urade din atre wo yi. Aha.
Bre wo ho ase.
Se wo be bre wo ho ase.
Na wa bompa ye.
Na fei What sorry sa wo bom paye?
No ahwehwe manim a.
Se sei mabatie. Ba mabegina hai. Me be bo urade di akere wo. De urade hwehwe firi ho edi kan paye ahobrase. Obi kura timi ka se wo mpae bo bi aba park ne so me ikobi. Ehe no kura. Empae bo aba ha. O ba bi. Ana urade asem se. Wo a mi bebo ni din a kire wo no a wo se wo bebo mpa ye no sa wo bebre wo ho ase ansa no frase se obo mpa ye a ehe
na wa bo mpa ye
ehe
na wa hwehwe manimu a na wa sane firi wo
na fi wo sane firi wa kwamone ne so a
menso
de edi kan wo bebre wo ho ase Enti nipa bebre ko bompa ya nyame ntia nya adwuma. Ono okono waya ahantan. Ye kaso obi ya ahantan a, wo yi nyame asem atonche wa po nyame asem. Okompa ya okobo no, wo he nimpa kalesa. Wo digire nyame anim so bompa na. Light of okra. Traffic light ka ba etoso a, obehun se red aso. Ni ye bia wade akwagina urade anim ene na hofa wade akwagina urade anim kra urade ahunu se wo no wo ya hantan enti wase ansa na wo besore se wo kobo mpae no gana ye bonya medin ti wo nipa bi o gana ha no ansa na wo besore se wo kobo mpae din kambre wo ho ase ahobrase ne se nyame asem bi a waka bi a no wo no ansa na wo besore se wo kobo mpae no No one who saw we and Pepe, we did so. And you will be so quiet, Solia, and no, 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 aso na yekuo no akwadwon o ana wonim hello wo de uwa fa wasori di kokojina urade anim se urade na me kwa matadis ana na me kwa sei ma wu ma ba ma me kwa na me kwa heaven obete hallelujah
amen
hallelujah bon samme urade e me sei wo de opa bo modin wu anwumre ya uduru ho ase urade na me ya sori asmesi panyini uduru ase urade me na na me ba asori don me na na me kenkan bible me na na me preach entima me kwan kwa heaven obuwa e se me no kasa me wunde preaching si bi bia si ade ba akope na aka me papa me be yeye ene me boni a me yeye ene de me ko ti me ko duru ho na me ye papa papa ne de me ko papa mu me ye boni a boni ne de me ko boni mu hallelujah enti asori de eye 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 ba bia yekosia se urade be fa ho ayedai akasa chere yen se ne abesia hai se ha nyina ya so dan na watwi ama urade asasi nyame ho ode abetenam me de me nasi so pe ene urade sane na ni monyem wa asasi so ti aso dan ya besia se urade nkasa chere yen ya fenisia dan urade nkasa chere yen ewia ogie of on fire day on fanyi yen ntinye asore na awoko no na de ko heaven na me asema anka ne baabi ase a christofo na ko heaven wose atre na efo ene ano mebo ana e ya de uni ha obu afu asem no yode tie na mwa wo wose oman a wo bo medin wo mu no die di kan won mre won ho ase ansa no akobom pae de tosumie no si ohwehwe manim a se me urade menye bibi ma won a saa oman no nsane firi wakwambone ne so tirie tina watwi no se wa motrim po se woni urade benante a bibi ne wo be yama won wo kan bible no se mani wa asase so atren ne fo so wan kasa asori kofo it is a missing no se mebie ma no amo osoro ajebe so a ate se osoro hwehwe ma hunu se but ni bia nye dai eni me ho won so sin is your birthday party you always sin eat sin drink sin bath sin and wear sin how can god oh bro free tobo tobo meka oh aya me ka bro fa ma mo hwe manim o me fele wo hwe manim ana ma no fom fom amen ebe ye dai ene wo sureti wo se na so abue amatene ne fo dai empire enti wo se o man bia mo bo mi awrade medin wo so no o man ni mu nipa mere wo ho ase na wo kan kristofo mo amose mo di na chi no because we are sin nipa nyina ntimi ni awrade achi ma na nyi yeda bi ahini eri yemie no obonsam ahini e wo ho ene nyame ahini e wo ho omo nyina nso obi e di nipa na eye enti obonsam wo ne dom ene nyame nso wo ne dom enti wo na edi nyame achi no because obonsam nipa bi ansore nkasa me ko bompa ye bi se awrade obi bi e ma so ene nyame bi obi odi nyame achi bi anso nsore nkasa me ko bonsam ho akobusa bibi chise won ni nyame achi yi hallelujah
amen
hallelujah
amen
osese wo san firi wa kwambone ne so a ansa na me awrade ma firi osoro ma yede metie asem a wo ka empa ye bi a wo bo no se wo soro betie wo a ache se wo wa san firi wa kwambone ne so adana ma me ma mfatu bo bible ni mu Yesu na mo enipa tuo di na chi sekio wose ah ba man mate ne din me pese mi hu no se ne wote ba enipa idoso mi hu no ahaya me jire mai me tentene mi huri jire obi kwa okra mi hu no okay me hu so wura na ekwan so a na wede enti me di nkan dua bi si ho me kwa kɔ furu dua no na se otwa mu amaye dai me ho no oduru yesu duru ha o ma na ni so ho se kill ya ntansi fo mbra ana ofie na maye dai na bi mu kasa yesu pa de na we no so ya je nkwa na kwa de boye ni fie na okwata na kwata hona mufo omo nim de si hunhun mu e mas yesu ko se ki ofie yesu ma na ni so hundu e wodua ne so no hunu se hunhun mu no se ki no hwehwe no se ne wa ka okra se o mekura meti ya me hunu amede me kumfie akoda ka akoda e me bwana ka be kwa akoda the that time no yesu e hunu se no be ma na oti dua so no adwen sacha no wede ope ope se obeka ono awurade ho ampanso yesu kodu no fie wase yesu e se medi konton paji obi ade a mebo ho mpre na metua wase medi majapade fa me yede yi me chenyafo totally change afi yesu bie na no ka se afi ne nkwaje yede yi obe fie no because duane so no honhom no yesu hunu se se ke wa sacha na dwen ti nipa bie wo ano odiboye ni no kwosue no necessary secure di na no kan because we say we di akoma gidi a ano pam ye dey e kon kwajie mu ti nipa bebre na e bu secure we di bonye for say yesu e kwosue ne fie no afi secure di na no kan say me di meja pade fa che hiafo na se me di konton paji obi ade a me bo ho metua enya jun satra hello enya jun satra na afi yesu say afe ne nkwaje aye dey abafie no the answer na nyame betie woni pa bi mpa ebo emfa ho ne otonsa wo bo emfa ho ne bepaso akobo mpa ye emfa ho ne ntiatia mu a wo tiatia mu enye nyame asem otonso no enye nyame asem udeda a wo ye no enye nyame asem de ye nyame asem a wo hwehwe ne se boni bia utimo no obesan afirimu eno de umie wa no kra na watiewu bonsam ma urade e onsam bossa onsam bossa enti me pese me siesie wo na ne mapa kristo siesie se obehwie gu krodue mu ni peso no wonso wonsa ka bi aye oda bonsam ma urade hallelujah. Twaso.
Wase na me de won bone afri.
Wase na fe.
Sa won asase no yade.
Se onipa ne san free na kwa bone no wonu ne ho se. Oh Awurade, ma ye bone. They say wa how bia be nipa bi so obi na ye no. Enti se se Ghana nipa nyina ya tren ne fo nye sa. Emmanuel. Wase. Se wo bra wo ho ase de di kan na wo sore se wo bom paye na o hwehwe urade nim so be bibia ma wa boni bia wo timu ye dai san fri ho se wo timu ye sade a urade be fri wo sore tie wa sam a wo ye dai wo ka o mpaye a wo bo no wo betie wo mpaye a wo bo se na wo twi e bia urade be sa wo yade no wo se san paye no wo be fri sore ye dai otie wi a wodo mfum so nyina ba da yi
be
fru na afi wasa wo yade ye hello osi wo wi a wasa wasa ase no enya asase ye gyna su ena yale ye woni asase no osi na afi me di won boni be firi won na masa won sase no dey yade ye hallelujah hallelujah
amen
meme de mentime mwao ewrade na obuafo defo ne to no so man sambo ne nkoi sa kan bi ma me frase ehe
na se meme ya obo mi din wo wonso no
ehe
bre wo ho ase
bre wo ho ase
na obo mpae
na afi okọ mpae bom
na ohwehwe manim
na afi wo hwese ewrade kwan se obetie ne mpae bo no a
na osani firi wona kwa mbo
ne so osani firi kwa mbo ne so
menso
sawoya sade a
Men so me free soro
me free wa soro meti wa on pai ba wo bo
na me de won boni
na me wi a wo boni a wa ye a wo si wa gya ni nyina me de be free wo
na ma sa won asase
ya na fe ya die bi e da wo so no me awurade ma ye free wo so hallelujah to aso kakra
afi mani bebuie
wo si afi mani bebuie
na ma ya so mama
me ya so ama wo asembi abekan bia no se wutimi tie me urade mensem na wo san firi kwambone ne so a wo si afi me urade mani bebuie wo ho
na ma ya so
I will open my eyes before you and my ear is also open when you speak it straight to my soul metie hallelujah. Oh, enti nyame mfiri bebi eprekope eh here wo a wo tibonim obi a wo tibonim obi a wo ni nyame ni twaka wo yesum because obonsam wo yesum ene wa tro se de oyɛ bɔne ne fro obonsam e se nyame asɛm no ayɛ se kuni eke nipa no a na wo ofe asɔdane de obekom ba se wo di nyame asɛm so pa de apu sana ni panaye na de oya ho no say you know na nima ka you see na be hu hallelujah me say you know na onimo a se say wo no say wo se wo nsum nyame a enye na sam because won sole medidi wo fie ene won sole medidi atale ense wo fie ene won sole me kan kira wo say afi ba wo no amo at bible na manini bebuana wona ho bechere wo because he said ni bufu no otom from am sesi a wo ye funu bon sema urade ti de make atlo ni say urade e kra do say na watwi obeboa wo emom de o hwehwe firi ho ni say won so obefiri wa kwambone ni so na ye ka say nyame som a ti say okita mobile phone meti magina afre maami number obeka chem se out of coverage area ibidina hana me frɛ pɛ bɛ dɛ abekɔ de me pɛsɛ wo firi bɛ bi a wo gyina na wo hu awurade no na wo ba bɛ gyina bɛ bi a wo bɛ dɛ wo bɛ hu no a wo no so bɛ hu bɛ bi a wo tene wo hu wo sesɛ wo firi wa kwambɔne ne so a me nso me firi wo soro matie wo na me de wo mfom so nyina firi me wi a na afɛ masa wo yade ɛnyɛ fɛ ɛnyɛ fo enye de wei kotue sika wo wei koda adaka bi wo da bi bon sema urade e si utrase na sire urade se urade me pese oboa me na watwe anu nti makwan bi a me nam so no a enso wa urade wani no mafiri so ne me nfoma suwa ni me mumu yonyi na me jai ni nyina ande. Sene ebe ya. Erade me nsa. Ebe kan wo nse mumu wa. Me sre o. Enfya me nfoma suwa hon. Sansa watro se di ohune nfoma suwa no pe mu kanon. O de be firi no se urade home mobo na ka me sene wadoye ni ohun mobrote e enhwe me mfom so ho wasam se se me san firi makwambone ne so a wode me mfom so be firi me ma fe wa same yale wa fa me mfom so firi me sanse ma san na same yale wa me da wase urade me yu me mfom so no omra to nyina firi won so se ne be ya obetimi aben won na watwe mu o yesu kristo de mu amen.
Your hand turn the sea.